Ungakhali mntwana wam, lala mntwana, lala sana, ubusuku bufikile, inyanga iphumile. Ungakhali sana lwam, ungakhali mntwana wam.